Cooperative Ikigori Iwacu isanzwe ifise icicaro muri komine ya Buganda intara ya Cibitoke zone Gasenyi umusozi wa Gasenyi Rirane igeze ku ntambuko ishimishije yo kwiteza imbere igateza imbere n'abenegihugu muri rusange. Iyi koperative ikaba igizwe n'abarimyi b'ibigori bava ku mitumba itandukanye ya komine Buganda nyene. Abo barimyi bakaba baragiye hamwe kugira ngo bashinge ihinguriro ry'ibigori mu ifu ya kanovera imwe bakunze kwita Kaunga ifise ama vitamine kandi tagiramwo imyanda. Ibyo bikazogabanya zimwe mu ndwara zazisanzwe ziva ku gufungura ifu irimo imyanda. Kakaba kagiye kuba n'akaryo ku Barundi benshi bahora barinda kujabuka hanze y'igihugu kurondera ubwo bwoko bw'ifu, noneho bakaba bazokura mu ntara ya Cibitoke iri muri komine ya Buganda. Shimirimana Idrisa aratubwira uko iyo koperative yabayeho ahigeze n'indoto zayo muri kazoza.
Iyi koperative Ikigori Iwacu i Buganda ikaba ifise icicaro hano muri komine Buganda zone Gasenyi ku musozi wa Gasenyi Rirane.
Ego mahejeje kuvuga yuko murongoye koperative Ikigori Iwacu, mbega iryo zina ry'Ikigori Iwacu mwari kuye kuki?
Bo iryo zina ryoroshe gutora kuko twaritoye umunsi twashije hamwe, kuko iyi koperative mbanje kuja muri kahise nyine yaje igizwe n'amagrupema 8. Ayo magrupema ni nk'amasosiyasiyo yarima ibigori ku masegiteri atandukanye, yari Cunyu, Kaburantwa, Gasenyi Rirane na Gasenyi Centre. Rero icyo gihe tumaze kubona ko twarima ibigori tukabura ingene bishogwa, ugasanga nta giciro, ugasanga umurimyi w'ibigori ntashobora kwiteza imbere, na cyane cyane kuko yarimbura yimbura mugabo ugasanga n'ubunda kuba amadeni kuko igiciro kitigera kiduga, hama mbere bimwe bikanabungwa babibika bikabungwa. Rero haciye haboneka ishyirahamwe naryo nyine rikorera mu bintu byo kurima no gushikira indimo Penisadrim ikora yari rifise ryafinanswa na FIDA ku mugambi wa Leta, ricariza guhiga amasosiyasiyo arimo ibigori aca dushyira hamwe dutora indongozi zihurikiwemo ayo masosiyasiyo co tugira koperative. Hama kubera hariho amazina menshi twararabye izina ryiza rishobora kuranga aka intara yacu komine yacu, duca duhana ivyumviro duca dushikira ku izina Ikigori Iwacu i Buganda, kugira nyine n'ubunza tuzatuma tuzabyumva ati ni ibigori by'i Buganda nyine.
Ego mvuze yuko ari amagrupema yandi masosiyasiyo yagiye hamwe, mbega ibyo byabaye ryari? Mumaze gutangura mwakoze ibiki? Niye yabaye intango? Uyu munsi twavuga ko ibintu byifashe gute muri koperative Ikigori Iwacu?
Hari tariki 11 z'ibiri z'ukwezi kw'icyenda mu 2017 niho twaritora tukaja hamwe tugira iyo koperative. Mugabo ntibyoroshe kuko cyari igihe kitari cyoroshe turabitora, nta mu kintu cyacu gikurikira cyane baciye batangura kuduha inyigisho zitwereka neza iyo tutiko turaje niyo turiko turava, igituma tugiye hamwe n'icyo dushaka gushikako. Baraduha inyigisho hama baratwigisha n'ingene barimo ibigori, ibikenerwa kurima ibigori, iyo ubirimye guhera kurima gushika kubibika no kubihingura. Ibyo byose twarose inyigisho zitandukanye, hama bongera batwigisha ingene uburongozi bubereye muri koperative, na cyane cyane butwereka inzego zirongoye koperative izo ari zo n'ingene izo nzego zikorana. Ibyo byose turabironka, hama izo nyigisho ziheze zibanze zimaze guhera baratweretse, turagize ingendo shure twaje gutemberera izindi koperative kugira tubone aho zimaze kugera naho n'ingene zikora. Ibyo byose twarabikoze kwari kugira baduhe intumbero ko twe twaje muri koperative natwe iyo acu yatangura gukomera yuko bitazotugora kugira gute kuyirongora. Ibyo rero biheze mu 2000 Penisadrim yaciye idufasha yatugatimurondera ikibanza twe tububakire ihangara kugire ibyo bigori byose birimo mu association yose bishobye kuza bice mu ihangara imwe bigetse ngaho twarundeye ikibanza aho tukironse ubwa mbere dusanga ni kuremo yagankuba bityo twari uburyo bwinshi hama baca batubyatoya rondera ahantu hakuri centre hashobora kuboneka ho kwegera mu yagankuba kuko hashobora kuza n'indi migambi ikenera mu yagankuba nimo bihomberwa iyo twa twakironse se harimo ku kilometero kimwe vuye ku ibaraba rya kaburimbo cha twagira ingufu cha turaronka kino kibanza hama penisa dirimu rero imaze kuronka ikiba tumaze kuronka ikibanza yaciye zira twubakira itwubakira ihangara irimo biro ifise biro ya prezida ifise ahantu ho kubika umwimbo twahinguye ahantu duca kudandariza byerekeye bicanye n'uburimyi nk'amashitingi ifumbire ahantu dushobora gushira imbuto zirobanuye n'ahantu dushobora gushira ingurane hamshishisha ko naho twanikira turahafise ishyiraho dushobora gufatira inyigisho yongera ishyiraho na clôture y'ikoperative yongera ikubakira amatoilette n'amadushe ituzanira n'amazi indoto ya mbere ni guteza imbere umurimyi w'ibigori bifatiye kuki bifatiye ku buryo umurimyi arima atazobona ko uwurimye ikigori nawe amaramara umurimyi akagira ijambo kuko turimye uza kutugurira niwe yaduha igiciro ugasanga umwimbi wacu utera imbere warima ibigori bimbura amatoni ugasanga ntushobora kuvuga ati ndaguze inka nanje inyunganire ndaguze iki cyangwa ndatse ingurane twebwe rero intumbero dufise niyo guteza umurimyi w'ikigori imbere dufatiye ku nyigisho twaronse zo kurima ibigori hama tumaze guteza imbere tukimbura umwimbo mwinshi hama tukawuhingura hama tukawudandaza
ego dusanze muri koperative ihangara harimo amamashini ayo mamashini nayiki
bo tumaze kuja hamwe tukagira iyo association iyo koperative yo kurima ibigori twararose iyindi ngabire hariho abandi barafise umugambi wo gufasha abantu barima ibigori mu kubaha ihinguriro baciye basanga muri Buganda twe dufise iyo koperative irima ibigori kandi cyangwa ikabyegera cyangwa ikanabigura ikanabibika baca bavuga ati nta hani tujyana iyo hinguriro reka tuce turishyira ngaha nyine dusanze hariho abantu begeranye umwimbi kandi bakarima ibigori rero baca prodefi yaciye iza kutubaza ikibanza dusanga ikibanza kirahari ikibatira cyo twubakira iki twubakire aba nabo ko hariho koperative irimo ibigori bazoci babirima hama babihingure prodefi rero niyo yaciye twubakira ikituzanira n'izi mashini zo guhingura ibigori
ego twumvise guhingura ibigori mwobwira abazokurikirana ikiganiro ibyo bashobora guhingura mu kigori ni akahe gashasha akazoba kavuye mu iryo hingurwa ry'ibigori mu Burundi na cyane cyane mu cy'ibitoke aho iyi koperative isanzwe irangurira imirimo
bo ikintu cya mbere dushima cyane kuri mashini twabonye ko izindi mashini zidafise ni mashini itanga kanovera kifungurwa na cyane cyane ni mashini ibanza ikagosora igosoye igakuramo ibigori byaboze ikabishyira hajya kumera ngo maraza kubiraba hajya ihama hagaca haza gukuramo amabuye hama hagaca haza gukuramo imisumani hama ubucafu bwose ukavamo rero ibyo twaciye dusanga byo nitwara dufungura ibyo byose biba birimo twaciye kuri mashini yo ngaho mu isoko adasanzwe ugasanga ibyo bikubira twica bidutera n'indwara ngo twariye ubugari hama ibyo byose rero n'akarusho kazoba kaje mu kurya imfungurwa zimeze neza yigira kabiri nacyo kuri izi mashini akarusho tuzigamo ni uko atamwe n'igihugu azosubira kubura yashorera umwimbo wiwe w'ibigori kuko nimba dufite izi mashini ni uko ibigori byose bizaba bikoranywa muri iyi ntara ya Cibitoke dufise ubushobozi bwo kubigura atabikubye kuvuga ngo uvuye i Bujumbura ngo ndabigura amajana atanu ndabigura amajana atatu muga twe tuzate ari igiciro cyo cyashinzwe na leta tuzocubahiriza tugure ku giciro leta yashinze mwene igihugu ntiyibwe kandi mwene igihugu nawe ibyo akeneye abiroho
gisa kandi aratuyagira iciza ama machine yabo afise ugeranije n'andi ma machine ahagaruka ku kanovera kifu yahinguwe n'izo machine
ihinguro ryacu ifisemo ihingura ubyo bubiri bw'ifu hari ifu iyo wabonye yera ipamwo muri kajya kantu kera kikigori kajya kantu kikigori rero kajya kantu ka jone nako bita intimatima ikigori ari kajya kamera nako nyene ntikaja baragakuramo bagashira impande bagahingura mu ifu kuko kajya kagiye mu ifu bagahurana ifu ntimara igihe kirekire ibitse rero kajya baragashira hajya bagahingura mu ifu iyo ifu nayo n'indi karite ikikogwamo ikiba ifu y'ubuyi hama nyuma y'ibyo hariho sodomayisi mu buryo butandukanye uko ubucafu bwose uko ngaha mu bigori nta kintu na kimwe duta ikintu cyose kirafise icyo gikora rero urumva kubitungwa ku bantu ni kujya ubugari bwiza bakanywa ubuyi bwiza n'ibitungwa byacu bikagira gute bikaronka kugire nabyo bisubiye kuduha amase akwiye
ariko ngo nubwo biruko haracyariho intambamye
intambamye ya mbere ni kirere y'ikirere cyagenze nabi turahomborana nk'uyu mwaka ngira muri aho twahora tubika ibigori ntabyo kuko abantu barahombye imizi sezo zibiri zose rero iyo ni intambamye ya mbere guca tutubura ibigori duhingura hama bica bitusaba ko tubigura hanze cyangwa tubigura ahandi mu zindi ntara cyangwa izindi koperative zoba zibifise ibigori intara zabo zoba zararose imvura urumva ngaho biba bigize ingorane hama ikindi nayo ngaho nicyo tubwira kandi kubera icyo kirere abagwizambuto hari ngo iyi koperative yabisa abagwizambuto barima baha abarimyi imbuto zirobanuye urumva nazo nyine ntibabaze kuyigije dusanga umunyagihugu akishyaza gito ari to n'imbuto yitoreye zose zimwe zapfuye zimwe zimaze ibiri zitagitanga umwimbu ukwiye umwimbu ugaca ugabanuka iyi nzira intambamye ntizi uburyo urumva kuva mu banyagihugu urazi nabyo umunyagihugu ubyo urayazane biragoye rero ukaje usanga kandi n'abandi bantu bagwiza tunga ntibaritabira umugambi wo kujya mu makoperative afatanye n'abandi iyo turiho turabahamagara ntibumva cyane kuza bazana imitahe yabo mugabo ubu turiho turagira amagurupe mayo y'abakomerisa kugira tuvugane turabe ko nabo boza muri koperative kugira batangire ingufu
nje kuvuga yuko hariho abantu batabijukira kujya mu makoperative nta kaye kamo mu batera
rero ndabateye akamo nibaze baje mu makoperative kuko ajya amasosiyete yose yagiye atemba izi banki zagiye zitemba zatanguwe n'abantu bake kandi zatanguye buke buke zigatemba aha iyi ni koperative urabye ingene twatanguye twe twayitanguye tukaba dushyitse ngaha twe n'ibyishimo bitangira niyo mpamvu biduhari intege y'uko n'ibindi tuzobishyikamo rero ndabateye akamo abantu batari bijukira amakoperative ari nacyo cya kivugo nyakubahwa perezida kagame yavuze ko ari gukorera hamwe tubiri duvurana ubupfu rero izo ngufu zabo ntibazizane hama ejo iyi mashini tuzokora na ekisitansiyo dushyira hanze tujyane ibyanditswe byacu hanze twegereye kongo twegereye u rwanda natwe tujya mu mahiganishwa kimwe n'izindi babone ibihandi byo duhingura mu buganda rero ndabateye akamo imiryango iruguruye ntiturahagarika uwo ari we wese naze hama abaze kwinjira muri koperative twinjira gute hama tumusobanure hamwe aze dushyire ingufu hamwe
nayo ni ikizamo yize batazira son umwe mu banywanyi ba koperative ikigori iwacu arashima inyigisho yaronkeye muri iyo koperative zo kurima kijambere agahamagarira n'abandi kwifatanya n'iyo koperative
kuba muri koperative ikigori iwacu akarusho kanini na cyane cyane nuko baduhaye inyigisho zo kurima kijambere kandi bakatwigisha n'uburyo bwo kubika umwimbu dufite aho tuwimburira ku buryo imbeba n'abasuma badashobora kudutwara umwimbu wacu
Yego, wewe witeze iki kuri kazoza ka cooperative yanyu?
Niteze inyungu nyinshi kuko tugiye kuza turajya ubugari bita kaunga. Kandi ubwo bugari bukaba bukomeza cyane cyane ku bana bacu bakazogira kazoza keza kuruta uko bahora bajya ubugari bw'ibigori budahinguye. Yewe nosaba abantu bose bataramenya ko iyi cooperative ibaho bomenyeshwa kugira ngo bazane imitahe yabo kugira ngo iyi cooperative igire ingugu ndende, ibigori byose bizogugwa bikaja muri cooperative kugira ngo bahingure ubufu, ubwo bufu tubuge twongere dusagurire n'abandi. Abataraza rero muri cooperative bogira n'ingoga kugira ngo bashike tutaruzuza abagenewe kujya muri cooperative. Uko bizogera igihe bipfuza kujya muri cooperative basange twa barahejeje bagize uruhombo.